Ate wetwogerera Paalamenti eri mu kukungubagira Minisita omugenzi Charles Engola era ng'abooluganda n'emikwano webali butereevu ku Paalamenti naye ng'omubiri gwe ate olunaku olw'enkya gujja kutwalibwa e Kololo katubirabe.